Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to show you the fastest way to cook your fish of your seed without soaking them overnight or wasting your kerosene or your gas, and it will be very sweet. Tataga me go sigi etwese sindi igbo na po fish yali banye na panis chezo tutu kisie ya mo ime fusi kerosene gi mo gas gi. Mamekwaya ọtọ ụtọ na ihe a na-akpọ fịọfịọ. Ọ na-adị ka agwa, mana ọ na-esikarị agwa ike na-agbakwa kịrịkịrị. Ihe ndị e ji esigasị fịọfịọ bụ your bass, you have onions, ose, we have your pepper, magi, you have your salt, you have mmanụ, your red oil. Then ụfọdụ na-etinyekwa ji, chọọ iji ji wee si ya, were ji ụfọdụ na-eji plantain na chara acha agwọkọ the fịọfịọ. Ihe ndị a bụ ihe ndị e ji esi fịọfịọ. Now, ka m gọzie gị etu esi esi ya, yara igbu oge. Isinye mmiri ọkụ n'ọkụ, then mgbe ahụ ịrọchago fịọfịọ gị, wepụcha aja na ihe ndị dịgasị n'ime ya. Mmiri ọkụ ahụ asụọ, ị were fịọfịọ gị saa ya, ịwụnye n'ime mmiri ọkụ ahụ, hapụ ya ka ọ sụọ ọfụma. Mgbe ọ na-asụ ọfụma, ikpolu nnu, asịrọ m iwelu nnu, mana ikpolu nnu wụnye n'ime ya. Ị ga-etinye nnu ọfụma, na nnu a ga-enyere ya aka ka o wee yọọ ọsịsọ. Ikpuchizie ite gị, hapụ ya ọ sụọ ọfụma, sụọ ọfụma. Mgbe ahụ ọ sụgoro ọfụma, 10 minutes or 15 minutes, ị weta nyo, wụpụ ya n'ime nyo, zaa ya, sinyekwa mmiri n'ọkụ. Mmiri ọkụ ahụ sụọ, ị saa fịọfịọ gị ahụ, ị saa ya, ị were ụpụ ya, wụnyegharịkwa, kpuchizie, wee sibezie ya. Bifu ị mara ihe na-aga, fịọfịọ gị eghee, ọ ga-egbu oge wee ye. Mgbe ụfọdụ, ana m esi esigide mmiri ahụ ataa n'ime ya. Mana before ọ taa, ana m ekwupụta nke m ji agwọkọ ya. Ma ọ bụ na m na-agwọ ya, ọ dị ka mmiri adịghị ya otu m si chọọ. Mmiri ya wee gwọkọọ ya. Fịọfịọ gị yee, ifugo otu ọ na-adị ma ọ yee. Nekwa ji m eji wee gwọkọ ya. Ọ yee, ifu ya, mee ka ọ na-adị ma ọ yee. Fịọfịọ gị. Ma before ị siwe esi n'etu ọ na-adị, isichazie ya. Ifuzie ya. Ka ọ dị, kwa ji eji agwọkọ ya. Ugbu a, aga m agwazi gị etu esi agwọkọ ya.